Gavana, tuangalilie hii maneno. MCA, nishukulikie tafadhali. Hata